Arefo mama no nyina akwaba na me fa mo mra nyansapo kasa mfonyini so madaroma said ye nimu di juma di nda bia no ya no like na wase di mu du pa de mama ye no ne se obe subscribe na fe no wagya wadwen chire comment no eye o ye kai papa said ye open di bia wo de trofa to wonu ye be kai na eboye nso ema ye ko yenim ene boshe na na egusu ono akwaside na ne yekaka ye hunu ebia na ne baaye ebia na ne ekukusiye na yenko ne yenko hwe we nso a ebaaye umfi champi mienu ene adionu baakunu mu sede eno nso ekoye we nu ono na chese afi no eya bebe ba na wie ya anu no yenko ne yenko hwe na ye baaye to
for says it's all share in the power at Santana Ebe ya not as a open so name ni any nice you crew and your brother maso asantemaa otumfuo osei tutu doctor reason forward to one on a nebra so a ene akwaside kesi ye was a ban waba ebeji edra it usa usha ahimfo enum and afi adesienum ene ayunkwanuma won win na edi animu and ato santana won ba and sekai e kawumu and tentemen so e chagu and sinin na enu bia se krobia I refie and passachi kotoko hini wono ena woba na wababa betina se ama afiye e dom eninti ni ejwetwe wura wono so eba yenu wono wono maba na umababa bemano ade toche sadie amamre nene hon amanie esi etienu yadi kaka atire mudada ni ashamubo se nyansapo kase fidi yesu die enyadie bibie fa amamre nene hon amanie die yebema nesuma mu ya mamasu nsi niye mamu ni nso enkata die betwegu wa hebi anu wono yebe rese niyebe ya yadi bema mu na monso amanie ni amamre e di asemfie ma santemae gina ne nam no so ne ma kosi kokotu no okru kra free ne krom wo e di mfidie betwa kono no munso mo behu die na mo hunse ni sitie na enchiri ma so daache no wono so anye yiraba e wo yamamre ene ehu amanim
Thank you.
oba menhia nka de edi mu akotrepa no eyi tuntum se di sitie ni esi hina ifre tuntum eye ne beba ifre tuntum nanso akwasi de de aya na ifre sika enu nti na eneyi se wohwe santena ato ba ne dom a etwa hie mu hanum na de edi mu akotrepa no eyi fufu ene sika ene ne nemu mechre ahofeso a no aye sa akokosra de nemte ne wohwe opunso na ho fade na kente papa bi na opunso na nkasa watudu ade aguso afa sika kokoko kakra ye de aye adwene de aboniti sa ene bi nso egugugu ne meti a ebi nso egugugu ne nsa enye asem ketwa kra e wa hase si ami eni mo kaseya enyansapo afi diduma so ani gusu ani we so hwa e yo pimso e na ato santene a ne domo na desie ahemfo wonu edi animu a e ba akese afei e no nu amu so no wo ba no wo ba betenase no ba gine dwa na afei wo ma wo so wo ba no mo so to santene no be ma na ade touch no wonu so e ba na wo mo e ba e be chia opimso sese se wo hwa opimso afade ani e yesonko abre bia no no se be chia mensia ya na ho fade ne e ya akodan se tuntum na do so pa sanse si esi o hene a eyi tuntum ye 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 bia eyi tuntum nanso adade aya na eyi sika enu ti na so wo hwe santena ato a eba no a entuma a edi ahimuo ahosu a edi ahimuo no tujo na no fufuo ani sika enefe afa se wo hwe opemso na nkasamu a eye kente papa bi na opemso wono so wabutu na wodi aguso krobia ayrefi ampasa chi kotoko hene no opemso otumfuo osei tutu otoso mbi ahofeso se de medical ka chemu eye kente ena wo hwe wape good sika kwako kakra e de abonitire ebinum egugu ne ko mu ko mu ade ena ebin so egugu ne nsa enya asem keto ye de ato aso mom yakaa chem dada se nyansa podie de ebeko so wo fie bia se ya mamre ne ho amane nko ade ye ntuetua mo aso mo ye mmoni so nkata ye be mmo hunie ko ene nia ebe nyina
Jimmy Adiono, any Adiono Nimono, and on your tofu, I was Santimemu hanging. I had been say, a boy a basso. Men she had your crop where the uncle share a movie. I can't see any query, you know, near any Adim Kunim. I thought so me a noon so. Wonderful music award, the young one crying so. Men she had to take your crop. Yan in your crop, my gun, a mohen, ya boy a basso. Say a dim kunim. Na agree you too for dear yet to be fancy walk. See a farm, my dear Bahani, a hairy yet one dear Breno, Sanada Roma, Nisha or the tire, Chino, and when young Cassia, Yakochi, and your dear Breno, your Gina Hani, a man in the Cacadano, and I must say.
I don't know. I can see a book where now I do brew. Would you be a tie chief in the Tino, a dim kunu diaba, and I never sat, and everybody watched the two woman. Your mother, I will want to bring this up to the Abba. I don't know. 2 for 1, over Coco Chira.
Thank you.
ɛni ntin ne adwotwo ru ɛmpanyimfo ɛ baaye amanhene no bia wɔn bɛbɔ ɔpem so akyi dɔmɔ ɛma ne bɛ yɛ fɛ ɛyɛ amammerɛ ɛna kyɛsɛ yɛ daa ne die ɛwɔ ɛhɔ no mu mesrɛ wo bɔmmɔden na dako pɛani ne nya adagye na bra ba bɛhwɛ bi ɛma mo ɛne hwɛ subscribe share na like na gye wadwo nkyerɛ fama me ehia mpapa mpapa edin ne da so ayɛ busua pani ɔwusu aduomi nyansapo kasamfo ni so mo ma bye.